Iphini likaNgqongqoshe wezemidlalo ezobuciko namasiko uPeace Mabe usezibophezele ekutheni uzosiza ekukhuphuleni izinga leSoweto Equestrian Centre eRockville eyasungelwa umgibeli wehashi ohlonishwa umhlaba wonke u-Enos Mafukade. Lokhu kulandela ukuhambela kukaMabe namhlanje ekuseni ukuyothola ukuthi umnyango ungasixhasa kanjani lesi sikhungo ukuze sikhule. Iphini likaNgqongqoshe ligcizelela ukubaluleka kokulondoloza izikhungo zalolu hlobo njengoba ethi zinegalelo elikhulu ekuthuthukisweni kwentsha.
Uyisekela likaNgqongqoshe wezemidlalo, amaciko namasiko kuleli unkosazane uPeace Mabe namhlanje uhambele isikhungo samahashi esaziwa nge-Enos Mafukate Horse Sporting Centre. Umabe ufike wazibophezela ukuxhasa lesi sikhungo ngakho konke sikudingayo ukuba sezingeni elifanele.
Struggles, the story that Ntate Mafukate says, it started in 1961. So you can see around here, in fact, it is just a well-kept facility, but it's not up to the standard. So we are committing in the improvement of the infrastructure, as government will definitely assist him, the building of the shelter where he can store the food.
Ongumnikazi wesikhungo umnumzane uInosi Mufakate uthi ke eziningi izingqinamba ababhekana nazo nabangafisa ukungenelela kwahulumeni.
Into enkulu kakhulu lena ngempela ngokuthi bengacabanga ukuthi ngelinye ilanga nami ngaze ngithole into enjengalena. Injengoba ngo-1978 mangathi ngivulele iNatala for 127 years engakavunyelwa ukuthi idibane abamhlophe 1978. Leyo nto leyo bekuyizinto ezinkulu kakhulu engeke ngizikhohlwe empilweni yami. So namhlanje uma kunje ngiyabonga bonke abantu. Ngibone le nto lena yenzakala iphupho lami livele ngempela. Ngibone la eSoweto siyenze imidlalo le iza iba khona la eSoweto ingasabi ngaphandle kuphela. Kube namabala lawa alungise indawo le ilungiswe yiyo into engiyibhekile kakhulu.
Lesi sikhungo esisendaweni yaseRockville sasungulwe eminyakeni eyishumi nesishiyagalombili silekelela-ke ukuqeqesha intsha yasendaweni kwezemidlalo eyahlukene eyamahashi siphinde sivule amasango kwizingane zesikole esaba nokuphazamiseka ngokwengqondo esiseduze. Ezindabeni zeSoweto TV, nginokulunga Mthembu ngiseRockville.